Ngicela ungivumele ngibingelele umsholozi. Baba gedle ihlekisa ziyabuye ubuhle esibonayo bahlobile ngemvunulo yesintu kuhle kuyamangaza umsholozi.
Siyabonga umsakazi. Kuyiqiniso ubuhle lobu obuhle kakhulu. Ngithokoza kakhulu ngijabula impela ukuthi nami ngikwazile ukuthi ngibe khona la ngizosekela lo mdlalo omhle owasungulwa ingonyama lapho khona okudlalelwa ingonyama ngenkomishiya iWorld iCup ngicishe ngaze ngathi World Cup ngiyayiphakamisa kakhulu ngoba into enhle le ukuthi ingonyama iyakwazi ukuhlanganisa sonke isizwe samaSwazi ukuthi sizojabula nje kube mnandi kudlalelwa ingonyama cup lapho khona abeza nje ngokujabula ukusukela kweze tradition njengoba lonke ilanga amaSwazi abephikisana econtesta ecompeter kunjeya kuzofika ke kule match ebaluleke kangaka. Inhleke lento ngoba ikhuthaza lo mdlalo omhle wesoka futhi yenza ukuthi nesizwe samaSwazi sibone lizwe ukuthi hayi kuningi esikwenzayo okuhle esikwenzela isizwe ukuthi sijabule. Nami ngizizwa ngijabule kakhulu, ngiyabona ukuthi ukuthatha kwampesheni sekungisizile, sengibona into ebengakwazi ukuyibona njengoba ngikhona lapha namhlanje. AmaSwazi mahle ahlobile bajabule nami ngijabula kanye nabo.
Nathi siyajabula ngwenyama. Ngaphambi kokuthi ngikukhulule isizini enkulu ngihlezi la nokhulukhetha uShongwe, ungitshela ngamagano.
Yes, we sithanda ukuyichetha le session yemagano. Last week besisehlane la khona the last ceremony was being held and nakhona lapho kwaba kuhle nalokuhle nasigubha lo mkhosi wemagano. We had President Cyril Ramaphosa who came to pay us a visit and that was a very good thing and sagcizelela ukuthi there should be time la khona cultures of the region we should find time bese sawasebenza kanye kanye and I look forward to that day la siyakwenda khona nemsebenzi wemagano awuhambe kahle kakhulu
bayede. Siyabonga kakhulu.